Kanti ke mawethu sithanda ukwenza umbulelo kuni babukeli beendaba zelijelo ngenkxaso enisinika yona kwiqonga leYouTube njengokuba sifikelele kubabukeli abayi 5 million kuYouTube apha kumagumbi ethu sasazo nabadidiyeli beendaba zesixhosa bakwangangabo nabavelisi kumanqaku ethu esocial media usifuyile mdyogolo nonobathembu zantsi sakhe ke sibancambazise ngale mpumelelo inkulu kangaka. Mandinamkele madoda noba mandiqale ngawe. 5 million yonke yababukeli bethu kwiYouTube ingaba mhlawumbi ithetha ukuthini loo nto leyo kwiqonga elikhulu linokhuphisana olunzima kangaka kwiYouTube. Thela ntoni loo nto kuwe?
Bulise kuwe Lisa nakubabukeli ekhaya. Ithetha lukhulu likuthi sonke siyinxalenye yokuvelisa iindaba ukusukela kwiintatheli abadidiyeli bendaba kunye nabahleli kuba kaloku ukuba na 5 million views kwiqonga elikhulu elifana noYouTube loo nto leyo isixelela ukuba amanqaku aveliswa apha ezindabeni zesixhosa aye abanike umdla kakhulu ababukeli umntu abone nokuba xa ephosiwe ukubukela iindaba ngentsimbi yesixhenxe kumabonakude ayokroba napha kuYouTube ajonge ukuba uphoswe yintoni bambi ke bephindaphinda namanqaku abathe bawathanda loo nto ke iyasikhuthaza kakhulu singabadidiyeli bendaba.
Sivuyile. Ingaba mhlawumbi wena ucinga yintoni eqaqambisa iindaba zesixhosa le iditsale umdla kangaka kubabukeli bethu?
And babe ngazibini kuwe Lisa ndibulise nakubabukeli emakhaya. Okokuqala sinoxanduva. Uxanduva esinalo kuqinisekisa into yokubana sixhobisa uluntu ngolwazi. Olwesibini kuqinisekisa into yokubana sifundisa uluntu. Olwesithathu kukonwabisa uluntu. Ndiyaqonda ke into yokubana le nto isiqaqambisileyo kukuba sigxile ngqo phezu kwelo xanduva olo. Okwesibini eyona nto endiqondayo into yoba isiqaqambisa kakhulu sizezi ndaba zelwimi lesixhosa kukuthetha ulwimi lwenkobe olusulungekileyo. Loo nto ithi ibatsale kakhulu abantu ibathume ibathundeze into yokubana bangapheleli kuphela kumabonakude bahambe baye phaya kula makhasi ezonxibelelwano ngakumbi apha kuYouTube. Okokugqibela wena Lisa ndiyafuna ukutsho ndithi enye into endiqondayo into yokubana iyasiqaqambisa kakhulu kukuba kaloku thina iindaba esiziphathela uluntu siyaqinisekisa ukuba ziindaba ezithetha nabo ncakasana. Loo nto ke yenze abantu bakhuthale bazithande iindaba.
Umsebenzi wenu wokudidiyela iindaba ngumsebenzi omninzi yaye ufuna ukuzinikela okumandla. Ngaba mhlawumbi nina nenza njani uqinisekisa into yobana ngaba iindaba zesixhosa ziyafikelela kula maqonga amaninzi kangaka ezonxibelelwano?
Lisa ayondlwani yanetha njengoko sowutshilo ifuna ukuzimisela. Siliqela sibane abaphaya kwelacala le-social media. Sisebenza sibambisene umthomnya ukwazi ulenza ihlathi. Le nto ifuna insebenziswano nokusebenza nzima kakhulu. Kuba nemiqholo lesibaphathela yona phaya kula maqonga ezonxibelelwano. Siqale sifaka nemilomo, sifuthane, sizokwazi basiphume egqibeleni nento ebambekayo enye ethi no masixhole ngalo umcimbi, masixhole ngalowa umcimbi. Kona kona luxanduva olukhulu kakhulu ayondlwani yanetha kodwa ke xana nisebenza nizimisela nakuyo yonke into niyakwazi uba nibheke phambili.
Kokugqibela, myalezo wenu kubabukeli bethu.
Sithi ngxatsho ke kubo bonke ababukeli beendaba zesixhosa nabangapheleli nje ekusibukeleni apha kumabonakude kodwa baqhubeke besilandela kumaqonga onxibelelwano afana noFacebook, ooTwitter nakoYouTube. Kwaye ke nathi sithi siza kuqhubeka sididiyele iindaba ezizimeleyo nezingenamkhethe ngolwimi lwenkobe.
Manditsho ke nam ndithi yalala kumaqobo namaqobokazana eendaba zethu zesixhosa kwi-SABC 1. Nkosi kakhulu.
Nkosi Lee.